Your Secretary General, Fikile Mabula, he said,
Ba utswa tshenete ya puso abatshwarwe.
Okay. He said
order.
That
go se khataletse gore o mang Tronk.